This beat produced by Captain.
Abanzi quiz, bashaka ko tugumaho abanzi quiz, barashaka ko twavaho abanzi quiz, kandi burya nibishoboka abanzi quiz. Abanzi quiz, bashaka ko tugumaho abanzi quiz, barashaka ko twavaho abanzi quiz, kandi burya nibishoboka abanzi quiz.